ya sɛhyia ɛwɔ attention tv so bia me mo bibia happy happy valentine day mse valentine no ɛmo ani egusu no kyna de na ebehu sini nani ni la sure adofo bɛ soso adofo mo nsa ɛde epepi me sɛ akuantwo ɔkyna medwu hu ye pa na nɛ yɛ kɔ dubai yɛ kase dubai esikafo ɛwɔ hɔ a wɔn de ɔmo sika ayɛ japade akɛse ana sɛ wɔmɔ mo de ɔmo sika esisi hotel na na papa yi de wɔ ka wo pa yɛ kase abrabɔ nipa wo de wɔbɔ bra agye japade siwa yɛ kɔ dubai saa man yi ɛka ho bia wɔ si hotel kɛse pa na ayɛ ho sɛm apie wo ne sɛ ni hotel hɔ no ɔno akasa wɔ yɛ da sɔre yi a yɛ ku no a wɔda mo gyam yɛ ku hotel ra no hotel ra na akasa CEO a wɔda hotel nano no yɛ ku no yaya wɔda mo gyam na ne wuo no yɛ hu ne ti ehu ne na yɛ hu obi a wɔ ku no enti saa brede nkurɔfoɔ num bi wɔ hɔ a wɔn mo nsa kam wo a wohwɛ ne car so wo a woyɛ ne driver wo a wohwɛ ne didi ɛwɔ hotel hɔ wo a kyerɛ sɛ wo bɛn papa no bia no na kyerɛ sɛ nkurɔfoɔ num bi a wɔn mo bɛn ne pa no wɔn akyi wɔn a sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛyɛ nhwehwɛmu ahu sɛ ewuo no baabi efi a na sɛ wɔn nso ama no ebi wɔ hɔ a wɔn de bɛbɔ yɛ ɛfa ewuo no ho a saa nkurɔfoɔ num saa bere aban de nkaba agu wɔn nsa a wɔn wɔ aban nsɛm a yɛyɛ nhwehwɛmu ahu papa ewuo na sɛ yɛkɔ dubai nkɔfa hɔ amanɛbɔ mmra sisi a
ɛte sɛ
nyame adom na sɛ ɛnyɛ saa kra wɔ apa wɔ saa kra
ɛyɛ awerɛho sɛm wɔtɔ fɛfɛɛfɛ na matumi akyɛ papa no aku no na bɔe amanneɛ sɛ sɛ anɔpa yi ɛhɔ te sɛ apa west ne ne mpatam ne bia asɛm no si yɛ baabi a hotel no wɔne awerɛ mu wɔnom no ɛhɔ te sɛ
ɛpiefo asɛ dom ba rombo radio anɔpa yi ɛm sɛ ɛno a awerɛho sɛm ɛbaeɛ ɛsi hɔ ɛyɛ jirapa ɛwɔ apa west radio nti mu na program ɛsiɛ ɛm sɛ ɛno anɔpa no yɛte yɛ akyɛ sempa yɛte an sɛ ɛyɛ the owner of cosy restaurant a hotel a ɛwɔ jirapa papa no yɛku no yɛayɛayɛ anɔpa nenyɛno sɛ ɛyɛ ne mid servata ɔserving anɔpa breakfast ɛkɔ sɛ ɔkɔ akɔserving papa yɛ breakfast ɔkɔ anɔpa no ɔkɔwi adan mu wɔ no na mogya ɛtu papa yɛ a ɔda ne mpa so a ɔmu no munyinaa ne nyinaa kyerɛ sɛ sikan ana saa ɔdebɔnefo yi ɛde wɔ no ɔku papa yɛ ayɛayɛ na ɛba no saa no ɛkɛ sɛ ɔma policefoɔ asote nti ne awia no a na yɛhu sɛ policefoɔ akɔ hɔ akɔhu no a yɛsoma a dampare so yɛ ɛbɔ mɔde soma a yɛ intelligent ma mu fi akra ɛba awia no ɛma me no kate yɛmfa papa no mu ɛtena bayɛmfa regional hospital ɛtena bɛhyɛ mu a investigation ɛkɔ so na sena wodi kan kae no yɛte nnipa nnan a ɔmo na ɔmo su si sɛ ɔmo wɔ ɔmo ne biribi fa saa papa yi ɛwɔ ho na dodoɔ no a nso ɛka sɛ ɛyɛ amanyɔsɛ yɛsɛ sɛ ɛyɛ chieftains nsɛm a akɔfa wei nyinaa baba ne nyinaa no yɛntumi nka deɛ policefoɔ no ɛku so ɛyɛ investigation ɛhu nokora a ɛwɔ saa sɛm na neɛpaɛ no sɛ ɔmo sɔre na papa no kaa ne la cruiser white a ɔyi so V8 white a ɔyi so ɔta yi so paa na ɔtu ka no de akɔsi ɛyɛ jirapa kuru a kurom baabi ɛfrɛ hɔ ɛyɛ ɛban kan ɛbɛn ɛfrɛ sɛ hotel hɔ nom baabi ɔno mɔtwi kaa no de akɔsi no mɛgya kaa no si hɔ no a ɛgya no ɛsi so saa hɔ saa mantam hɔ nom ɛbua nyinaa yɛade ɔmo susu sɛ ɛyɛ nnipa bɔnefoɔ bi ana nnipa bi ɔpɛ sa papa yi bikɔ ne dɛm ɔkra no ansɛ na ɔbɛwura hɔ no ɛnyɛ easy saa ɔyisu kaa no ne wura no dɛm ana bambɔ nso wɔ dɛm hɔ no so na ae sɛ nnipa dodoɔ nna no ɛnta kɔ ɛti deɛ ɛkɔ baeɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ awerɛho sɛm ɛyɛ asefe sɛm ɛti a nnipa bi ɔpɛ no ana wodi sɛ wodi sɛm yi nti ɔmo gu so ɔmo hwehwɛ mu tɛnɛ no yɛbɛwɔ mmɔde se yɛ nnipa kyerɛkyerɛ pa hɔ ne yɛakɔhwɛ sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ obiara no yɛba ma ma so ate
Na anya bia no papa yi ɔte kurom hɔ anaasɛ
bambɔ nso wɔ dɛm hɔ nso na ae sɛ nnipa dodoɔ nna no ɛnta kɔ ɛti deɛ ɛkɔ baeɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ awerɛho sɛm ɛyɛ asefe sɛm ɛti a nnipa bi ɔpɛ no ana wodi sɛ wodi sɛm yi nti ɔmo gu so ɔmo hwehwɛ mu tɛnɛ no yɛbɛwɔ mmɔde se yɛ nnipa kyerɛkyerɛ pa hɔ ne yɛakɔhwɛ sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ obiara no yɛba ma ma so ate
Na anya bia no papa yi ɔte kurom hɔ anaasɛ wo sɛ ɛyɛ nnwuma wura akɛseakɛseɛ foɔ sɛi deɛ ɛyɛ ana wɔmo taa kɔ na ɔma bɛ wɔm ana ɔma ba bɛhwɛ sɛ ne adwuma no teɛ ne neɛkeka wo anaasɛ ɔno deɛ ɛsiane sɛ wɔpɛ se n'ani ku adwuma no nti no ɔte hɔ
ɔte hotel hɔ ankasa sɛ wɔsi da ne wɔ hotel mfifi ankasankasa hɔ na wɔ frɛ hɔ ɛyɛ fɛsidɛnsiaɛsɛ sankam sɛ ɔpanyin bi aba a ɔtaa de no kɔ nti da ne deɛ wɔ hotel mfifi ankasa a which of you now are just an American, a bad thing, say, Sammy Demo Crown, Obey Rao. It's Sarah who submits him, yes, you say, a unique party of Bellona, Ama, Sarah, I will send me after your papi.
Now, on Unquan at a war, and now one in a year in a mahon in a busia, and at a war.
On send a year in me, Ganaha, Yamucha send a year in me, and Unquana, a war, or in the dream for Nana, a war. Ah, Mammy Pia, me pena. Maybe some of the a year. It's a mammy land crowd was a area on the ma. A young mammy papa and this answer, see about this was a man. Now we see that crowd of mammy papa because when it's a palacious one or so, I rose on each free. She could be a mammy, mammy, to have in the corner could she ever pay. I mean, look at the papa and the million part, you know. Ah, mammy, so I'm a mammy, Kusana. It's so quite a mammy to say, would mean me.
Papa no one in the workers in tem to say. Won't say papa be one or you may need be one ma or ne workers ye kama. We be so so dear dabi, yes a massa unkwa send or then the workers in temotie.
On any weekend, in term air fine, but then I call on the air to two of them to say, and so now we are in for any HR in your program, say, what community is you mean? In terms of HR, no crime, arrest him, and say, he's part of those people. And for now, what you know, Nippon, you can't see no air by your fellows. On a matter say, I see, on a penny part, on a matching, I said, I'm watching the pan. I can't see the Nippon Nuna so far. That's your ma, or Modoma two seller, or Mogus reinvestigation, Ama. And then we'll be anybody to know who no cry was asking me.
Me, that's the same with you, Betty.